Sanibonani, thokozani kanzokotho. Ngithi nginibingelele nje nami namhlanje, Nkosi yami, ngimncinyane ngimncane. Kodwa ngithi ake sithande ukuthi sithi bese siyibamba lana. Ekuthenini kukhona iy'nkulumo nezinto ezizoke zithathe bese zithinta wonke abantu engibaza ukuthi ba-religious. Kakhulu kakhulu enkolweni yamaNazaretha, enkolweni yabantu abasuke beyizaweni nabasuke beyizangoma nezinyanga. Kukhona i-connection yobithathe besiyalindela kodwa abantu abaningi bese bedideka. Abaningi babala amabala empangelo ngoba phela bekho kahle. Kodwa kuyena umuntu osuke wedi uyokwazi ukuthi akuthole okuyikhona khona. Into la engifuna ukuthi siyibambe kakhulu, ake sibambe kuthenini ukuthi kulokho osekwenzekile uye ukuthi umkhulu wasemakhosini uhluthu kwisihluthu bese uyamjaja ngoba phela nina ngamajaji amakhulu ningcwele kakhulu ingane zakwethu. Ningixolele nje uma ukuthi ikhuluma kancane le video, kukhona okunye sizothola bese siyakhuluma bese sikubeka kunina. Kodwa into engifuna ukuthi bese siyiphatha kakhulu ukuthi uma ngabe ube waba umuntu osuphathwe izitha kakhulu, awuhambe umemezela kakhulu. Yazi awumemezeli kakhulu uma ngabe izitha zikuphethe kakhulu nje, noma kukhona lokhu ngampela ngampela okujulele enhliziyweni yakho ngokujulile futhi nenhliziyo yakho kuyiyona ukuthi isidecidile ukuthi ngimilala ngikhona. Iyazizwa futhi uma isuka la ikhona izohamba ifike phi. Ikhona lokho okujula kukamoya besides zonke izinto ezenzekalayo noma ubani angakhuluma akhuluma akuthandayo. Abe shembe noma abe ubani bani revelation of church noma abe isayo noma ubani bani, kodwa kusala bonke labantu, abantu abaspiritual, abantu bakamoya. Umoya wenza sure uma ngabe ufuna ukubuyisa the original part of izinto esuke zenzeka, wenza sure ukuthi leyo zinto uyayibuyise. Ngokwenze njani? Ngokucommunicate nalabantu kuyibona abajulile ngesimo sikamandla kamoya, nabasuke benesibusiso besembethe. Khona ke abantu umuntu kamkhulu ofuze ngabe uzazi ukuphila emhlabeni ongeke uze ubashonise ndawo, abambethe nje umoya kakhulu. Kangangokuthi uma besuka manje bephuma la bethi bashona le, bazombatha igodi benikeze imali babeyikho konke. Wena odlela ukuhluphekile kodwa kudila ukubatshwa zinhlahla, yini leyo nto yenziwa yini kuwena? Kuningi nje engifuna ukuthi ngikhulume kule video, kodwa-ke